Ki te hā kinakina, ngā hā kua ngā kūrakuraku kua puta mo te kapariki o Poipiripi ara te Melbourne Storm. Au wātu I ngā rangi whakatā, I hau kerekere te kapa nei I ngā tamatoa, I mua tonu I te whātekauma o no mano tāngata I Poipiripi. Me te aha kāre he whakautua ngā tamatoa mō tō rātau hinganga ki te pō.
We knew what to expect and they brought exactly what we thought they would, but just didn't handle it.
Kei te tūnga tuanga huru ngā tamatoa I te rārangi o ngā kapa a te NRL I tēnei wā.